的公母位，你都不下去，不要小气的妈妈你。阿好诺玛萨尼，别莫好诺阿希勒勒伊，哥哥拉伊佛吉埃，莫阿希玛达卡里。O fie fiai, o feau, a eku hori, pehe koe tali. Me fai atu pe, a eku laka ihe eku fili. O si o ai, ki he nanu ngā o mamani. O doki ilo ai, ta koe mu. Ahono ngai tuku agi mai, ohono whakakari ari. E si hōna, e iki koe mo oki, koe hala koe mo ui, e gilo koe ihe ane afi, to sio ai ki e mawala. Fano mo ai ki hono malanga i Kakala i si poi ngā wene whai E funga kolosi E tangi ai e ofa mama Me he whau a hai I he masima tupu hau si a Kodo ki re ai o say goodbye I he mo ui ane a fi Kaura ka au ki he eiki E si hōna E eiki koe mo eiki koe mo oi koe mo ui E vilo koe I he ane a fi O si o ai ki e mama
Si o ai ki e mama
Eiki koe ka laisi Koe I he ane a fi O si o ai ki e mama
Si o ai ki e mama
Eiki koe ka laisi Eiki si hova nisi
Eiki si hova nisi
Eiki si hova sa lo ki mama ni